Yeah. Oh, Thank you. oya roho rwaku wega guo oya hi ciaku ciarie guo tuhorere ngai witu roho rwega tuhorere ngai witu roho rwega mono makiria thengio mwanani ni tondu wa gutwenda thengio ngai ni tondu wa gututhura